Baba tshaba tshelete bless him ka di verse studio se fetwa kereke MSU sekele me from Gauteng to Durban ntwana bo se tshaba tshaba ha se ntse bentlwele he ke le mene mene ke veteran like Eminem hape ke sepele me ke le make my preference toski ni nika chaka keni ke ba kenela ke qetelle ke thola body award tsa excellence now
I think that was a wonderful performance my man keep it up
thank you very much